saba wale ambao wanasema ah sasa unaambia nani ah na mimi nasema ukweli. So kwa hivyo tunasema so kwa sababu mimi nasema hivi lazima because agriculture is
Let's go.